Aya, aya, aya. Aya, 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 tosha. Okwa bibi nyime kokuni. Atutaendelea until you.
Hello, hello. Let us give Babu aonge. Aya, 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 aya. Vijana ria. Vijana ra. Vijana timim. Wazee tialala. Warembo ha. Wamama mwe. Majenzi tiagas. Majenzi tiagas. Asanteni sana. Joka nyana muntie. Kawono wa mor kabisa. Kaka wabiro kae enyade mar ODM. Ere jomomor gi wachno kabisa. Kuom chairman dwa mar ODM. Miluongo.